South Africa u digmay ayaa buuraha bari laga helay.
Waa ka dhagaxan gudahan waa kaga jiraa xeerarahan waa kaasa uga dhigan daah daah wal duubaya kaasmahsan goldi goldi